mwandu kwetu. Wadwa introduce.
Wagoni ero kamano Jehova Nyasaye. Kichako kodwa nyasini. Noneno kichopo kodwa kamwadhi gige. Kiwango mwano kone Nyasaye. Wakuwa higi mwolo Jehova Nyasachwa. Ninyiti mama. Manika Jehova Nyasachwa. Mwangino sekale wach mapekni. Wagetu gikumi Nyasaye mundu miritigi. Medu kore gikare. Sama gitingo wangi malo kagineni Nyasaye. Wagibo yudo resruok. Ihochi unyiki keti gimomuol. Imiegi paro maleo. Kagi ngeyo ni ma. Mama yue yue ya. Onenda nenda ako ito duwago mari Yesu Kristo. Kano tiyo mabere. Kagi buvu kagi dok Nyasaye. Ine Nyasaye manyalogi kumoko duto. Telege wangayo Nyasaye bedi kiteva mabere. Ino kichopo mabere munu nyingo yudu duwago. Wago niyero kamano bedi kumchiwo mochiwo kajo kwa Nyasachwa. Igwete ngato kangato mochiwo Nyasaye munu nyingo yudu duwago. Gwete duwago nipolo malo. Nying Nyasaye woro wawi kotro male.
Paul Garas, koro ben machiegni, koro la di wadale mugi kato wadi mana e straight away. Paul Garas, di mati musa duku, please, come closer. Koro wadlo ore makoro, chak nere nyaka, chen uchier, odin tigi ya wadi yesu.
Yomane konywa tingo kamono ki, kagi buvu kagi dok Nyasaye ine Nyasaye manyalogi kumoko duto telege wangayo Nyasaye bedi kiteva maber kendo kichopo maber mondo nyingo yudu duong wagoni ero kamano bedi kumchiwo mochiwo kajo kwa Nyasachwa igwedhi ngato kangato mochiwe Nyasaye mondo nyingo yudu duong gwedhi duong ni polo malo nying Nyasaye woro wawi kod roho maler.
Amen.
Yeah, I do.
Mia wonder, Nyasaye 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 wonder,
kendo land kod injili kendo dwaro mari biro timore. Koro Nyasachwa kama wachope ni waneno badi wagoni erokamano. Koro Ruoth Nyasaye mondo gwedhu kendo ritu. Ruoth Nyasaye mondo orienynu kendo ong'wonnu. Ruoth Nyasaye mondo rangu maber kendo okelnu kwe. Kendo Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wuoro wuoro kwaro maler.
Thank you.
Thank you very much.